Inbingelele balandeli bomculo kaMaskandi lonibingelelayo ichwanele enyoka umfana waphansi le kamaphumulo emabomvini insizwakazi isigodi kulangikhulele khona ke namhlanje ngilapha mkwenu ngizonithulela iCD yami entsha sha esihloko sithi emavukaneni prison okuyona album engicabanga ukuthi izongifaka kakhulu kubantu ngendlela ephetha amanoni amaningi ngayo njengamanje ngizocela ukuthi nje abantu babuke lezi ngoma engicabanga ukuthi bazokwazi ukuthi bathathe isinqumo sokuthi bayithenge le CD ngoba ingoma engizoyifaka la ngizethembile kunengoma la engizoyidlala njengamanje ethi 25 May ecula ngomjikijelwa iyona ngoma ke engizwisa ubuhlungu bami engizwalisa ubuhlungu bami engabuthi eshona umjikijelwa ngiyathemba ukuthi nizoyithokozela ngicela niyithokozele.
Uhoyela leyo ndaba mngani ihangisukumeze emoyeni mphakala mina. Uhoyela leyo ndaba mngani wami ihangisukumeze emoyeni mphakala mina. Uhoyela leyo ndaba mngani wami ihangisukumeze emoyeni mphakala mina. Ihafika nosomkhonzi kusele ndaba nge-25 ikuMeyi ihafika nosomkhonzi kusele ndaba fayetsa ikulumeke sengumene lomjinjena uhathi zihonga ikulumeke sengumene lomjinjena.
Kunenye ingoma ke la futhi emnandi kakhulu ethi ogibeni ithi ngiphunyukile ogibeni lengoma le ngobani kudala ngiboshiwe kusuka kudala ngisemavukaneni ngiboshiwe ngisogibeni so ngiyabona ukuthi no hayi manje sesifikile isikhathi ngoba abantu sebecacisile ukuthi into yami bayamukela bayayithanda so bafethu ngicela ukuthi niyamukele lengoma imnandi kakhulu ngiyathemba nje ijabule.
Sibona tu na, ave fo ave come.
Futhi ngizonzwisa enye ingoma ethi eyihlose album ethi emavukaneni prison ngibhule ihawu ke kule ngoma ke angilwi namuntu nokho ngoba cha anginasitha la mhlabeni ngizodlala ingoma nje futhi anginambangi ake kuntanga yethu mina angikompithi namuntu la mhlabeni so le ngoma lengizobhula ihawu angifisi kube khona abazoyihlaziya bayithatha bebhekise kwabanye noma mhlawumbe bayithatha bebhekise kubona mina ngizobhula ihawu nje ngijabulisa abantu umculo kamasikandi umculo wensizwe ngiyathemba nje ithokoze
abangani beqiniso nesitha uvelo bala ngisho le ngoma iyahlukani inhlobo nesikhanti manje abangani beqiniso nesitha uvelo bala Because in a shona party dance now Having a poker now Because in a shona party dance
I'm not afraid.
Ngiphinde bafowethu nginthulele enye ingoma nayo futhi eyihawu ngingoma mhlambe ngombulo ehawu kodwa ke nale eyihawu eyinsizwa ke le ngisho amaceceni insizwa izohlaba ngayo ithi umshikashike ingoma yesiqe le insizwa inonyawo impela yacabanga ukuthi sizoyijabulela kakhulu qala nithokoze
umshikashike ngikunzi ngikunzi ngikunzi
Kodwa nje ubone nawe ukuthi ayiqala. I'm going to go to the next one.